Music set in USA to the Rainbow Nation. Here we go.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, ayikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, ayikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze.
Aukolana, buso wami, aukolana.